wami nje sekubonga. Ale ngokubonga ubaba nomama ngizalayo. Bavuma ukubambisana noNkulunkulu ukuthi kwakhe into enje. Noma ngabe njani into yabo bayithanda bona. Themba ukuthi nami ngiyibone nayithanda. Bayithanda noma injani bona, wangabona isigaba sinto
yakhe.
Esihlebu isihlebu sakhe bona. Nami abantu bami ngiyisihlebu senu. Yisihlebu senu. Kale ngimtshele ukuthi ngendlela engimthanda ngayo mndeni wakithi. Ngangabatshela isimanga ngelilanga. Athi ukuba yenzeka ukuthi uyakwazi ukuyibhalela ithi uzophila. Bengizothi kufisa ukufa ngisela. Noma bekuthiwa unyakozayo noma yini muphi angikandani. Kodwa ma ngifele kule bandla, maluma likhulu njengesakhiwo. Kodwa likhulu ngenhliziyo. Banothando olukhulu laba bantu basithobile. Njengokushilo-ke malume siyenzisisa yonke into thina. Kuthi noma sengidiniwe sengidibelayisa ngidibelayisisa. Kodwa babekezele. Noba babadala ngibethi basebabona sekujalo bathi nje. Bayazi ukuthi kuzosheshe kuphela uma sengihleka ngizohlekisisa futhi. Uma sengibathandazela ngizobathandalisisa. Uma sengishumayela ngizobashumelisisa bona. Ngibonga kakhulu makhona sesakusabya. Njengoba babazi thi asikwazi kwenza lutho ngoba asabukeli ndawo. Wonke lo mcimbi lapha wenziwa amakholwa ahlangana ezinhlangano asihlela athenga konke akubobisha isenti elilodwa liphuma ephaketheni lami, akubobisha isenti elilodwa liphumela kubishophu, akubobisha isenti elilodwa liphuma emangadini. Uthando nje lwamakholwa ami angithandayo nami engiwathandayo. Cela nokabe ngisambala ngey'gaba zenu bantu abakhona isikhathi sihambile. Bona thina siyazana nani. Ngimthembisa-ke ukuthi ngolwesithathu ngenzilisa le mthwalo njalo ngolwesithathu. Angithwele mthwalo-ke kulo lesithathu. Kepha ngobe ngiphethe nangetrain phambi ngobusuku kaNkulunkulu elisentabu lango-7 ekuseni ngolwesithathu. Aliyona imthwalo mina. Kodwa yinto ubona into efake etrain into emnandi. Sobe ngiphethe ngetrain futhi angilenzele e-chapel yami ngolwesithathu. Ngoza ngedwa la endlini. Kuphwelethe ngisikedwa. Ngithi hawu Nkosi yami bazi babahle abantu ongibusise ngabo. Sengathi-ke uNkulunkulu wasendlunkulu angandivuza abantwana. Andivuze ngamunye ngamunye lapho ngidinga khona. Ngiyabonga kakhulu. Mndeni wakithi ngiyabonga kakhulu ukufika kwenu. Fika kwenu hlale ngisho la ikhawunta akusekho muntu ekhaya. Baze baxakeke wesikhathi nomfundisi ohlale ehleli la nje umzwa kancane nje akho muntu vele sofika kudaliwe ubuwa amathona. Kodwa-ke uNkulunkulu emhle ngifikile nonke nisifudumeza. Sizizwe ukuthi kasizoni vele mnangena ngidandaneka ngoba mathongo nojabulani babethelekiwe mina ngalaze enkulu ukuthi ubabefa engazana nabo uko. Nabothoko benojabulani bafa befela kuphi enkosini esikwazi ukuthi sohlangana nabo ngelilanga laphaya. Ufika umphristo ongamazi okhulume ngey'ncwadi nje ukuthi kona umfundisi waselsa alande airport umpriest ngakuse Canada ngakuse Switzerland ngakuse Australia mase nihambe emotweni kugodzwa nje eParish sesenxoxe kanti nasana ngoba ijulile into ehlanganisa umpriest nomunye umpriest behlangana ngombishopu ngakuba ndifundile ngabe ngiyatshela ukuthi mystical union esihlanganisile. So bafowethu ngiyabonga yazi leti jule kungangokubaba abantu sebangakutshela ngisho ngingedwa kangani basuke bekhona kusebeza nabo laba esuke bekhona basuke bengiswa la ngoba siyinto eyodwa ibizwa ngesilungu kakuzona isilungu futhi silatini yi-presbyterium abantu abayiqembu elizungeza umbhishopu akekho umpristo mayedwa. So the one that I'm so one I so dilanami. So my friend, we have to deal with all of them. We have to deal with over 100,000 of them. I was in the war. Bonga bande ngisebenzisana nabo ngaphandle kwala iparishini eyindaweni eyihlukahlukene njengoba sekushiwo mhlawumbe abangabalulekanga ngenkathi kubalwa ngiyasebenza futhi nomhlangano wenhliziyo amagilabofi kangabela madoda izakuleza ngibuya ngisebenze keminye imisebenzi eminingi yemvuselelo yo-counseling nento eyinjengalezo laba nje nobaba engithe wayengcinza uranisha ihome yentandane le Newcastle abakhuma ngeNewcastle njengoba befika nje uphethe ikhala eyintandane kusizwa ney'ngane lezi kuthiwa ama-offend and vulnerable children ngaphandle. So-ke wangcinza wabona ukuthi umncinza wakhe kuyasebenza usekangibise-ke ngiyobalapha bona nabantwana ngokomphefumulo baningi-ke nabanye namakhosazane siyahlangana nawo sihleli kamlandi endlunkulu kwaze kwamlandi kwendlunkulu hawu siyabona. Hhayi-ke kuzosho-ke phela ngengisho ukuthi uzothola ukuyiwa ngasethunjini ngoba nibamshila ngithenga alutobile bazoshoka abathengile funa ngithi kukhona kanti akukho funa ngithi akukho kanti kukhona kuzozama sekugcineni lokho-ke kodwa manje ngicabanga ukuthi ngizokwenza ukuze ngehlukane ukuba ngesitshone ngisibusiso ngiyacela impindi liphaya liculo elithi moya okwebileyo gugu lethu ngabe singalisukulwa amagugu namhlanje. So mthatha umoya engcwele uyigugu lethu elikhulwane isibane moya oqote ugugu lethu siyabonga ngobupriste nangabapriste osiphe bona khona la emsabo wasendlunkulu phinde bathathu besibandla liyaphakama sithole isibusiso.